onye isi ụlọ ọrụ Pension Transitional Arrangement Directorate bụ Dr. Chioma Ejikeme ekwuola na onweghi onye na-anata ụgwọ ezumike nka ka dị ndụ kwesịrị ikwe ka a hapụ ego ya na usoro idebanye aha ndị ka dị ndụ bụ nke egosi na onye ahụ ka tosiri ịga n'iru na-anata ụgwọ ezumike nka. Dr. Ejikeme kwuru nke a n'ọgbakọ nkuzi ndị eji okwu ha gbụ izu abalị abụọ were ọnọdụ n'ọkọ wee kwe nkwa na ya bụ ụlọ ọrụ Pension Transitional Arrangement Directorate dị nkwadobe ịfụ na agbanwere akụkọ etu esi achịkwa ego ndị ezumike nka mere ha ziri wee zụọ ndị ọrụ Pension Desk Officer si na ministry ngalaba na ụlọ ọrụ dị iche iche ndị mmadụ na-esi na ha ala ezumike nka, tinyekwara ndị nnọchite anya otu union ndị ezumike nka dị iche iche etu ha ga-esi jiri akụrụngwa application ahụ wee na-enyere ndị nagoro ezumike nka aka bụ ndị enweghị ike imenwu nka idebanye aha ha n'onwe ha ka ha nwee ike idebanwu ya bụ aha. Joseph Egbocha ga-akọdalu gị akụkọ ana.
Dịka e wubere ya ka ọnwa Ọktoba dị na mkpụrụ ụbọchị 12 n'afọ 2022, Pension Transitional Arrangement Directorate bụ nke wepụtara amụma I am alive confirmation process nke ga-agaride ruo afọ 2024 iji wee belata oke nwunye ahụ na-agagharị n'igwe ịntanetị ka e wee hụ na onye ọbụla wetara oke ruru ya. Dọkịta Ejikeme kọwara na ya bụ ọgbakọ bụ nke Achikobala iji wee kparịta ụka n'etiti ndị ahụ lagoro ezumike nka si n'ebe dị iche iche. Dịka Pension Transitional Arrangement Directorate si wee kwekọrịta iji wee hụ na enweghị onye lagoro ezumike nka a ga-eji ụgwọ, Dọkịta Ejikeme kwuru na ya bụ nnyocha bụ nke otu ahụ na-enyocha ugbu a. Ọ kọwara na o nwere ntụkwasị obi n'ebe onyeisi ala Bola Tinubu nọ ịga n'iru na-akwụ ndị ahụ ụgwọ ruru ha. N'ozi ekele ya, onye na-anọchite anya Federal Ministry nke na-ahụ maka ego, Oriakụ Ifeyinwa Ekwuozo, kwuru na Pension Transitional Arrangement Directorate bụ nzọpụga ụkwụ nke na-aga n'ụzọ mara mma. Onye nke si na Public Complaints Commission, Oriakụ Sarah Adeniran, gwara ndị Pension Transitional Arrangement Directorate ahụ ka ha gbawanye mbọ iji wee hụ na ha rụrụ ọrụ ha nke ọma. Onye National President nke Nigerian Union of Pensioners, Comrade Ikechukwu Abumisi, kenere ndị Pension Transitional Arrangement Directorate a maka iwepụta ya bụ I am alive confirmation na ebe dị iche iche n'obodo a ma gwakwa ndị gọọmenti ka ha kwado ha. N'akụkụ nke ha, onye chairman nke Nigerian Union of Pensioners na steeti a, Dọkịta Anthony Ugozo, kenere gọọmenti steeti a maka iwetara ndị pensioners ya bụ amụma wee kwuo na ọ ga-amịta nnukwu mkpụrụ. Ya bụ amụma bụ nke a nọrọ na ya ma nyekwa ozi nke edere n'akwụkwọ nakwa mkparịta ụka.